Awutamaki ka akhiwe emthini nje sinime kanjani. Ngeke uzongenza isiklima phambi kwabantu nasezwana.
Leli powerful leli le rich hakana ka. Lehlula ke musali yale mong. Ubaba, ubaba, ubaba. Wena ubaba kanjani? Ha suka.
Any last words?
Pamgogwa ungkodose. Ngicela ukukhuleka.
House of Zwide, tonight at 7 on E!